akawula mukhulu enafumandla manesibonga ngisukalete ngifuna sangithe please make sure to subscribe to channel and like the video khona share sha uphinde futhi we share ya ikomentela ngisana makushilo lo njengoba ngomethu umukhulu Simakade hamba nje Let's see, transpose, I'm going to get upset. So, you know, I don't think this is a sense of a level if let's see. Tell my parents to clap a lot of it. Oh, you know, my member, Andy, now. Move through it, and get a little loud in the range. Commission you glue, commission scam by engine, then music break hell again, cousin and shame to store a little lap. Okay, a phone. If you look at the miss, if you want to cut it up, the miss my keeper, then of Fundega Unga Fagin. Could I also call me saying your pistol? I could move with Tibelu and Dirango, move pistol. I mean, Mutan, the one and General Kalan, and Mutan. Shesham, the commissioner called Nangan Zelonga Bear Eyes and Gormus Funk Shesha. I sent the island there, let's open the money and the commissioner. Fire a court call. Okay, I'm going to get a lap. Mutter, not taking it. Then, missing it's a sima, got him. What I think is a lap. Missing it's kind of letting swing your hand. So come just slowly. In our foot. futhi ungatsanga ukwena ukuthi ufuna ukushaya kanjani izwa ngayiphi indlela ehambiselana nomini wakho yabo. Okay, ngicela ukuphinda la ngibona ngisho ngithani. Lento engijwayele ukuyifaka ngesikhathi esiningi. Lento le ihamba kanje. Ngisuke ngipresa nje ngihlezi ngichaza lento ilula isimple nayo futhi ayekho nzima kanje. Uma kodwa ngashaya. Kukwenye vidi ngithi kusisharp bengenza kanje kulokhuzo ku-F sharp ngenza kanje then ku-A flat ke ngenze kanje khona yabo lana ke ngenza kanje naka futhi ubhekisise lento uyibukisise lena ngithi kanje la kule khodi yokugcina umthani ngathi kani yabo ungayifaka kanje ukuthi uyifake kanje so ngathi kanje yabo umthani futhi ungaka kanje sinomama kamso umthani futhi-ke ungashaya kanje mekuthi awunakeka nokupressa amabhathini awu 4 ngisandla sodwa yabo yabo so ngicatha phe kukhombisa yonke into yabo kukhombisa yonke into